Ndawaha ikaze mwese kwa langu ikila kino gitondo mkumu mzi kiganiro kangu kamushikizo na jewe Chris Ndikumana uno musi turikumusi wakabiri na nifisi jambo jokuremesha chane chane abantu bari ahantu bumva batekewe nubwo nashaka tumenye ko ubwoba buva kuri satani nimba ufite ubwoba ubwoba nivuye ku mana imana itanga amahoro imana iraremesha mwemu yera araturemesha no muwe bigoye rero uno musi ikintu nifuza no kuremesha umuntu wese yatekewe nubwoba umuntu wese yataye ibyizigiro yataye ibyiringiro kubera ibibazo ariko aracamo ariko nashaka kumenye ikintu kimwe hari umugambi ndiho agufitiye wo gutabara wo gukura mu bibazo urimo ijambo ry'Imana rishaka kuremesha nubwo ushobora kubona ko atakazoza atanzira irimo ariko wizere ushira amaso kuri ndiho witege ikiganza cyandiho witege ubushobozi bwiwe witege urukundo bwiwe nashaka ndaguha ijambo rikuremesha icyo wamenya nuko nimba utinya Imana hariho ibyizigiro hariho ibyiringiro hari abantu batinya Imana bafize ubwoba mu kano kanya nashaka ukura amaso kuri ibyo bibazo ushira amaso kuri ndiho umenye ko ari Imana ishobora byose Imana iri mu ijuru Imana ishobora gutabara niyo nshaka kubwira uno munsi nashaka gusaba niba ufite Bibiliya ugene muri Zaburi 34 umurongo windwi canke 8 mu maversion amwamwe Psalm 34 verse 7 8 havuga ngo umareka w'uhoraho canke uwiteka ngo akikuza abamutinya kandi akabarokora mu gifaransa bavuze ngo les arrache au danger voyez ko arabarokora arabatabara mu bihe bikomeye ngo rakikuje abamutinya amaverse amwe amavango amwubaha mu gifaransa bavuga ngo se kiro krenye utinya imana wubaha imana umenye ko umumarayika wandiho agukikuje none ngatwize iki muri uwo murongo icyambe twize nuko hariho umumarayika nagenda kubwira ko umumarayika atawubona n'amaso y'umubiri nubwo ahari ntawubona ni byiza rero ko uvimenya ko wewe wizera Yesu Kristo mwami n'umukiza wawe umenye ko hari umumarayika agukikuje mu gihe umerewe nabi uri mu bintu bwuteye ubwoba arahari icyo nca mbere icaka bidukuye kwiga muri umurongo nuko uwo mumarayika ngo akikuje bande apana batinya apana bidodomba apana bihebuye sabihebuye sabata ivyizigiro sabata ivyiringiro ariko ngo akikuje abamutinya se kiro krenye niko handitse ngo abamutinya aya ma version se ngo amwubaha rero nimba wubaha imana cyangwa utinya Imana umenye ko ari umumarayika agukikuje kandi ashaka kugutabara cyangwa kurokora akurokora avuga se agakiza kuza kuri Yesu ariko n'agakiza ko gutabagwa mu bibazo urimo rero wowe umerewe nabi ushobora kuvuza amafakture yakurenze uronka amakuru mabi gusa kwa muganga bakubwira inkuru ziguca intege nagenda kubwire yuko ndiho aragufitiye umumarayika ariko umumarayika arindiriye ikintu kimwe hari kinarindiriye cyangwa ategereje arindiriye yuko ugaragaza kutinya Imana gutinya Imana ameze gute utinya Imana araraba ibibazo barimo akavuga ati uko bisa kose hari Imana mu ijuru uko bisa kose Mana urashoboye gucinzira nubwo amaso yanje anyereka ko byaheze atakazoza abantu bose bwira ati ntibishoboka wewe nawe nyene uriyumvira ukabona ntibishoboka ariko ni washira amaso kuri ndiho arakwereka ko bishoboka agacinzira ahatari inzira icyo kintu n'ikintu gikomeye dushaka twiga uno munsi twumve yuko iyo utinya ndiho hari umumarayika wiwe ngo nari kure mwumve neza yuko umurongo tweretse neza ko atari kure ngo arakikuje yibonaga kikuje uvuga yuko ari hafi yawe arabona ivyo ukorakora arabona amamuvuma yawe ariko arindiriye ikintu kime gusa arindiriye kugaragaza ko ubaha Imana mbega ubaha Imana mbega umumarayika ari ngaho ariko arabona ko ubaha Imana cyangwa abona ko uravuga amajambo yo gutuka Imana hari abantu batuka Imana yo mu bibazo nashaka uhindure inyifato uhindure imvugo ureke kwiyebura nusure kuraba ngo naka byamunaniye cyane biriya byanse ari kushira amaso kuri ndiho uvuga uti uko bisa kose ndaze ko wowe uvuga ijambo rimwe gusa wibuke wa mugabisha w'ingabo ijana wa santenye yavuze ngo ntibikenewe kuza mu nzi wanje vuga ijambo rimwe gusa umukozi wanje acakira yari yamaze gutahura ubushobozi cyane autorite Yesu yari afise nawe rero nubwira Imana uti ndaze ko bimeze nabi ariko ndashaka uvuge ijambo rimwe gusa kino kibazo kirakemuka nusure kwidodomba ushira amaso kuri ndiho uzobona ikiganza cyiwe turakomeza n'umwanya w'unyigisho tugeze mu cyose cya kabiri cy'abikorinto mu gice cya gatandatu de Corinthiens chapitre 6 ejo narangije niko ndavuga umurongo wa gatatu verset 3 aho Paulo yako arerekana yuko bagerageza kutaba itsitaza ku muntu numwe kugira gikorwa cy'Imana cyangwa umurimo ariyo ministere ntisuzugugwe icyo nshaka kubabwira nuko abantu bo hanze abantu badakirijwe baguma baraba ishengero bari hanze ariko araba inyifato y'abakozi b'Imana baraba inyifato y'abana b'Imana bakeneye kubona urukundo mwishengero rero yatanga kubona abana b'Imana bajyana hari induru hagati yabo birazibira agakiza birazibira ivuga butuma rero ntihagize usanga ishengero ariko barayisuzugura ugasanga bayisuzugura kuko inyifato y'abakozi b'Imana cyangwa inyifato y'abana b'Imana irasuzuguza ishengero bituma babibona ukundi ntibabona ubwiza bw'Imana ntibabona ubushobozi bw'Imana ahubwo babona injyane gusa mwishengero cyo gituma rero murongo wa gatatu avuga ngo turagerageza kudatsitaza umuntu numwe kandi tugashaka ko umurimo w'Imana udasuzugurwa bice binyitse murongo wa muri Petero wa mbere cyica kabiri murongo wa 12 Pierre chapitre 2 verset 12 aho Petero yanditse avuga ngo hagati y'abapagani mugire inyifato nziza kugira nabo batuka bakabatuka nk'inkozi z'ikibi ariko babone ibikorwa byiza muri mwebwe kandi bazoha Imana icubahiro umunsi Imana yabagendeye ariko nashaka mutahure yuko abantu bo hanze nubwo babatuka bakabavuga nabi bakavuga icyo bashatse kuri mwebwe ariko ngo nibabona inyifato nziza bakabona ibikorwa byiza umunsi Imana yabagendeye bazoha Imana icubahiro ibyo byerekana yuko hari umunsi Imana igendera abantu ariko nubwo bagendera bagasanga kubera inyifato y'abakristo yabaciye intege ugasanga agakiza biragoyeho bakakira ariko rero Petero yavuga ati muze mugire inyifato nziza hagati y'abapagani turasubira mu gice cya gatandatu cyo mu gice cya kabiri cy'abikorinto de Corinthiens chapitre 6 nagomba turabe musomye kuva ku murongo wa 4 gushaka ku murongo w'icumi verset 4 a 10 muraza kubona ivyo Paulo yandika ibibazo bidasanzwe baciyemo nashaka mumve yuko gukorera Imana si ikintu cyoroshe hari ibigeragezo hari ibintu byinshi bacamo nicyo ko aravuga ngaho mubisomye neza si ukwidodomba ntihari ko ari idodomba ariko yari ko arabatera intege yari ko arabatera intege abereke ingene ba Paulo n'izindi ntumwa ziriko ziritanga kubw'igikorwa cyabo nashaka mutahure yuko abakozi b'Imana ari abapastori babafasha babasengera babigisha ijambo ry'Imana hari ibintu byinshi bacamo mwe mutazi nje gutuma mukwiye kubasengera namavuga nti musengere abakozi b'Imana wewe urukuranyuviriza abapastori banyu mubasengere mubashimo uko y'Imana Paulo gituma bibereka si kwidodomba cyangwa kugira ngo batere ikigongwe ahubwo ashaka babone vyukuri uburemere bw'umurimo wabo nje rero ni ibintu abakozi b'Imana tutavuga sino kwa maniko naza kubabwira na jewe yuko ndiko naca mu bibazo ibi cyanke biriya ariko cyo mwomenya nuko ndakeneye amasengesho yanyu umukozi w'Imana rero wese arakeneye amasengesho turakeneye amasengesho yanyu kugira umurimo ushobe kugenda neza musomye kuva murongo wa 4 gushaka ku murongo w'icumi urabona ibintu baciyemo biteye ubwoba umurongo wa 4 navuga ati twaciye mu bigeragezo vyinshi mu gutukwa mu mubabaro murongo wa 5 gukubitwa gufungwa ibikorwa babakoresha ku nguvu amajoro kwisonzesha akwisonzesha uko aravuga si kwisonzesha mu gusenga no kubura icyo bajya haragira igihe babura icyo bafungura umurongo w'8 mukomeje gusoma aravuga ibibabaro yose baciyemo bakabafata nk'abasuma nk'aba escrow ibyo byose abakozi b'Imana benshi bakora muranyumviriza murabizi ko mwabiciyemo twese twarabiciyemo bakabwira ngo urumubeshi ngo urumu escrow bakavugira ibintu atari byo ari intumbero satana afise yo gira guca intege mu murimo rero umurimo w'Imana si ikintu cyoroshe ibyo Paulo yakora abereka ngaha nicyo gituma abakozi b'Imana bakeneye amasengesho mubasengere bahura n'ibintu byinshi cyane intumbero satana afise ni kubabuza gukora umurimo w'Imana bashaka bacika intege ariko rero hari abacitse intege bakabivamo nicyo gituma nabwira wowe umukozi w'Imana wewe ufite umuhamagaro ntuwivemo komeza urugendo shishikara titiriza murongo w'icumi arekana yuko basa n'abababaye ariko ngo baranezerewe basa n'abakenye ariko baratunze cyangwa barakize basa n'uko atanakimwe bafise ngo ariko bafise vyose ashatse kwereka iki ashatse kwereka ati ivyo mubona hanze si vyo vyukuri turashobora kuba dusa n'abantu bakenye ariko amasengesho yacu atuma benshi batera imbere kandi naco tubura Imana iradushoboza tureka kuronka ibintu by'umurengera ariko turaronka ibikenewe rero bwa mbere atankwere kibazo barimo ariko abereka ati nimuso yo kutugira ikigongo ngo twaragowe ariko dufise Imana icyo yashaka cyane cyane nuko batahura ivyo bakora camo kandi babasengere ejo tuzurangiza gice cya gatandatu ndabasabe muri masomo ya gice cindwi chapitre 7 kuko hano hantu tuko turavuga ibintu bikomeye cyane cyane bifasha abakozi imana bariko baranyubiriza ndiho abaho umugisha tuzokomeza ejo.